Screaming, whoa, 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 whoa. Before we have this time, then we'll be.